kukuni yuretse ko byahuje Ishuka nubwo bwiza ngo wirengagize imico yawe Ni umbisi babariri mbutire kananje memuche Nababeza nyarumba bariri bamuri radio
Sonia.